Imuva ni radio ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na metero 41 ikisoro mu majyepfo ya Uganda mwatwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 mwaramutse neza nshuti mwese mu duteza amatwi ni Edi Rwema ubasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo muri iki gitondo ejo mu Rwanda tangijwe icyumweru cyahariwe kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi Perezida Paul Kagame yongeye gushinja amahanga gutererana abanyarwanda
Many of the countries represented here today also sent their sons and daughters
Abanyamuryango b'ibihugu bahagarariwe hano uyu munsi nabo bohereje abahungu n'abakobwa babo mu Rwanda ubutumwa bw'amahoro abo basirikare ntibigeze batenguha u Rwanda ahubwo umuryango mpuzamahanga niwe wadutengushye twese uwo yari Perezida Paul Kagame w'u Rwanda umukuru w'umuryango w'umwe bw'Uburayi yasabye imbabazi ku ruhare umuryango mpuzamahanga harimo n'ibihugu byo muri uwo muryango wagize muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda amezi atandatu arihiritse intambara hagati ya Israheli n'umutwe wa Hamas itangiye aya makuru nandi twabateguriye turayarambura mu kanya Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Sudani igitero cy'abarwanyi b'umutwe w'ingabo za Rapid Support Forces RSF kishe abantu 25 mu mudugudu uri mu majyepfo y'umurwa mukuru Khartoum. Imirimbanyi ituye muri ako gace yavuze ko abasirikare ba RSF bateye umudugudu wa Adam uri mu birometero 150 uvuye mu murwa mukuru kuri uyu wa gatandatu. Umwaka urashize intambara itangiye muri Sudani hagati y'ingabo z'igihugu SAF ziyobowe na Abdel Fattah al-Burhani n'umutwe wa RSF uyobowe na Mohamed Hamdan Dagalo uzwi ku izina rya Hemti. Abikurikiranira hafi bavuga ko intambara ari nk'umuriro utazima waje ku isi. Ibihumbi by'abasivili bamaze kwicwa barimo abagera ku 15,000 bishwe mu ntara ya Darfur nk'uko byemezwa n'impuguke za ONU. Iyi ntambara imaze kandi gukura abantu barenga 8 million mu byabo isenya ibikorwa remezo inateza inzara mu gihugu. Abanyasudani 18 million barashonje bugarijwe n'icyago cy'inzara. Igitero cyo kuri uyu wa gatandatu cyakomerekeyemo abandi bantu barenga 200. Amezi atandatu arihiritse intambara hagati ya Israheli n'umutwe wa Hamas itangiye. Kuri iki cyumweru ministri w'intebe wa Israheli Benjamin Netanyahu yavuze ko muri rusange intsinzi bifuzaga bari hafi kuyigeraho aboneraho gutangaza ko batangiye gukura ingabo mu majyepfo ya Gaza harimo n'umujyi wa Khan Yunis nubwo bazakomeza kugira ingabo mu tundi duce tw'iyo ntara. Netanyahu yabwiye abagize guverinoma ye ko intsinzi iri hafi nubwo bayitanzeho ikiguzi gihenze mu buryo bubabaje mu gihe hitezwe ko ibiganiro byo guhagarika imirwano byari byarahagaze byongera gutangira mu gihugu cya Misiri Netanyahu we yarahiye ko nta guhagarika imirwano bizabaho abagizwe ingwate bose batararekurwa yagize ati ibyo ntibishoboka Birakekwa ko umutwe wa Hamas ugifite imbohe zigera ku 250 wari warashimuse ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize ubwo wagabaga ibitero muri Israheli bigahitana abantu hafi 1,200 nk'uko bivugwa n'ubutegetsi muri Israheli hari abagera kuri 36 bari barashimuswe bikekwa ko batakiri bazima ku ruhande rwa Palestina Ministeri y'ubuzima mu butegetsi bwa Hamas ivuga ko abantu hafi 33 bamaze kugwa muri iyo ntambara iyo ministeri ivuga ko 2/3 byabo ari abana n'abagore Israheli yo ivuga ko uwo mubare urimo n'abarwanyi benshi ba Hamas mu cyumweru gishize ku busabe bwa Perezida Joe Biden Israheli yemeye gufungura indi nzira yo kunyuzamo inkunga igenewe ibihumbi by'abaturage bashonje mu ntara ya Gaza iyo nzira ninyura ahitwa Erez ku mupaka wa Gaza na Israheli gusa ikigaragara nuko iyo nzira itaratangira gukoreshwa gukura zimwe mu ngabo za Israheli mu majyepfo ya Gaza ariko ntibivuze ko Israheli ihebye gutera umujyi wa Rafa Netanyahu yavuze ko atazaruhuka atagabye ibitero kuri batayo enye za Hamas avuga ko ziri muri uwo mujyi Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mexique na Equateur byacanye umubano nyuma yaho inzego z'umutekano za Equateur zinjiye ku ngufu muri ambasade ya Mexique zikakura Jorge Glass wahoze ari vice president wa Equateur warumaze igihe yarahungiye muri ambasade. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Mexique Alessia Balsena ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yanditse ko abadiplomate babo bose bategetswe kuva muri Equateur. Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi, Amerika y'Epfo n'iyo hagati byamaganye Equateur mu cyo bise gutambamira ubusugire bwa Mexique bihabanye n'amahame mpuzamahanga. Glass yahungiye muri ambasade ya Mexique nyuma yuko igihugu gisohoye impapuro zo kumuta muri yombi. Icyo gihe ubutegetsi bwa President Daniel Noboa wa Equateur bwavuze ko bwamaganye Mexique kuba yaremeye kwakira Glass. Abadiplomate ba Mexique bagera kuri 18 kuri iki cyumweru nibwo bavuye mu murwa mukuru Quito bakoresheje indege zisanzwe zitwara abagenzi nyuma yuko Mexique yisemo kutohereza indege ya gisirikare kubafata kubera umubano utifashe neza hagati y'ibihugu byombi. Abo badiplomate baherekejwe ku kibuga cy'indege na ba ambasaderi b'u Budage, Panama, Cuba na Honduras. Perezida André Manuel López Obrador wa Mexique yavuze ko kwinjira ku ngufu muri ambasade yabo ari ukurenga ku buryo bukabije ubusugire bwa Mexique. Anavuga ko azatanga ikirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo YouTube, X, Instagram na Facebook. Adresse yacu ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda ku isi yose bifatanyije n'u Rwanda mu muhango wo gutangiza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu biganjemo ibya Afurika ndetse n'abaturutse mu Burayi na Amerika. Umunyamakuru Asumta Kaboyi Kigali yakurikiranye uwo muhango.
Numuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma baturutse mu bice bitandukanye wabimburiwe n'igikorwa cyo gushyira indabo ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku gisozi mu mujyi wa Kigali. N'urwibutso ruruhukiyemo imibiri 259 yakuye mu turere twa Gasabo, Kicukiro na Nyarugenge hose ni mu mujyi wa Kigali. Umuhango wo kwibuka wakomereje muri Bekare n'i Remera mu mujyi wa Kigali, ahari hateraniye abaturage basaga 600. Mu ijambo rye, umukuru w'igihugu yashimiye abantu bose baje kwifatanya n'u Rwanda mu kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida Kagame yagize ibihugu bimwe ashimira uruhare byagize mu gufasha u Rwanda mu kubaho.
I want to recognize a few. For example, Uganda, which carried the burden of Rwanda's internal problems.
Ndashaka kugira bake muri mwe mvuga. Urugero, Uganda yakomeje gufata ibibazo by'u Rwanda nk'ibyabo mu myaka myinshi ishize kugeza ubwo yewe banabiryojwe. Ethiopia na Eritrea nabo baradufashije cyane mu gutangira kwiyubaka, cyane cyane ko na minisitiri w'intebe uri hano uyu munsi yabaye umwe mu basirikare babungabungaga amahoro nyuma ya Jenoside kandi akiri muto. Hano ndavuga na Kenya, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bose bakiriye impunzi.
Perezida Kagame yanashimiye kandi inkunga ifatika u Rwanda rwabonye ku bafatanyabikorwa bo hanze y'umugabane wa Afurika, mu Burayi, Amerika, Aziya ndetse n'imiryango mpuzamahanga n'abandi bagira neza. Yatanze urugero ku gihugu cya Afurika y'Epfo, asobanura ko iki gihugu cyishyuriye abaganga bafashije u Rwanda kubaka urwego rw'ubuzima nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse Afurika y'Epfo yanafashije abanyeshuri b'Abanyarwanda kwinjira muri kaminuza zayo bakuramo ubumenyi. Nababwira ko umubano w'u Rwanda n'iki gihugu cy'Afurika y'Epfo waje kuba utameze neza muri iyi minsi ishize. Ukuru w'igihugu yumvikanye kandi agaya ibihugu bifite inyungu, yavuze ko atazi izo ari zo gukomeza gushyigikira umutwe wa FDLR wasize ukoze ubwicanyi mu Rwanda.
And the only reason this group today, known as FDLR,
impamvu yonyine uyu mutwe uyu munsi uzwi nka FDLR utasheshwe ugikomeje kubaho n'ukubera ko gukomeza kubaho bifitiye inyungu zidasobanutse abantu bamwe kubera iyo mpamvu ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abatutsi batuye hano mu gihugu cyacu mu Rwanda ndetse no hanze yarwo bari bagiranye rwose kandi nta gahunda ishirwaho yo kubatahura
umugambi wo gukingira ikibaba basize bakoze genocide mu Rwanda wanagarutsweho na ministre w'umwe bw'abanyarwanda Jean Damascene Bizimana wumvikanye avuga ko FDL ikomeje umugambi wo gushaka gutera u Rwanda
lors des débats à l'ONU sur la création du tribunal
ubu turabona kwirengagiza nkana nkuko twabonye hagati y'umwaka w'1994 n'1994 yese dutegereze urupfu rw'abandi bantu miliyoni mbere y'uko hagira igikorwa ni igisibo twifuza ko iki gikorwa cyo kwibuka cyakuraho
muri uyu muhango barokotse genocide bashimwe ubwitange bagize ndetse banasabwe gutanga imbabazi kubabahekuye mukecuru Antonia Mukantabana yiciwe abana batanu na se wabo mu gihe cya genocide yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari musaza batuye mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda
twari abantu umunani mu rugo hagiye abana batanu na se wabo umwana umwe w'imfura yanjye bana mwiciye hano aho bamushyize ntabwo bahanyeretse ubu muri iki gihe kuko nabonye ibintu byinshi birenze kamere ariko nk'iyo nicaye aha ndeba cyangwa no ba radio byose binzamo nta na kimwe nsiga inyuma byose biraterana bikaza bikanteraniraho
kwibwa ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yitabiriwe n'abashyitsi baturutse hanze y'u Rwanda ariko biganjemo abakuru b'ibihugu na za guverinoma bo muri aka karere barimo perezida wa Sudani y'Epfo, perezida wa Tanzania, perezida wa Afurika y'Epfo, wa Congo Brazzaville, minisitiri w'intebe ya Ethiopia ndetse n'intumwa zahagarariye Uganda na Kenya, igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo nibyo byonyine bitahagarariwe muri uyu muhango mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Umuhango wo gusoza icyumweru cyo kwibuka uteganijwe tariki ya 13 z'uku kwezi hibukwa abanyapolitike bishwe muri genocide. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga ku makuru ajyanye no kwibuka, umukuru w'inama y'umuryango w'umwe bw'Iburayi yasabye imbabazi ku ruhare umuryango mpuzamahanga harimo n'ibihugu byo muri uwo muryango wagize muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibi bwana Charles Michel yabigarutseho mu ijambo yavugiye i Kigali mu Rwanda kuri iki cyumweru umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi. Umunyamakuru Temistocle Mutijima adufitiye inkuru irambuye.
Umuhango wo kwibuka imyaka 30 ishize genocide yakorewe abatutsi baye mu Rwanda witabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma babarirwa muri 40 cyo kimwe n'abahoze ari abakuru b'ibihugu. Mu mazina y'abahoze bategeka ibihugu bikomeye yagaragaye mu nyubako mbera byombi BK Arena i Kigali ahaberaga umuhango wo gutangiza ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30. Harimo Bill Clinton wahoze ategeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika waruhagarariye Perezida Joe Biden. Hari kandi Nicolas Sarkozy wahoze ategeka Ubufaransa, igihugu gifitanye amateka yihariye n'u Rwanda ku ngingo ijyanye na genocide yakorewe abatutsi. Bwana Charles Michel, perezida w'inama y'umwe bw'Uburayi, n'umwe mu bategetsi babiri wo ku ruhando mpuzamahanga bahawe umwanya w'ijambo muri uyu muhango. Mu ijambo rye, uyu mutegetsi yashinje umuryango mpuzamahanga kurebera mu bugambanyi bwa kigwari, ukirengagiza abicwaga mu gihe genocide yakorwaga mu Rwanda. Ahari naho yahereye asaba imbabazi.
Je me tiens aujourd'hui devant vous.
Uyu munsi mpagaze imbere yanyu nciye bugufi. Ndi umubirigi, ndi umunyaburayi, kandi nzi umwenda umugabane wanjye w'Uburayi ufitiye umugabane wanyu w'Afurika. Nzi amateka hamwe n'imizi yayo n'uburemere bwayo. Nzi amateka kandi hamwe n'ikimwaro cyayo. Nzi uburyozwe, nzi n'uruhare rwacu, kandi ni nayo mpamvu guverinoma y'Ububirigi mu 2000 yasabye imbabazi.
A demander le pardon.
Undi mutegetsi wo ku ruhando mpuzamahanga wafashe ijambo muri uyu muhango ni bwana Moussa Faki Mahama, umukuru wa komisiyo y'ubumwe bwa Afurika. Bwana Mahama yabwiye abitabiriye uyu muhango ko kwibuka ari umwanya wo kuvugurura indahiro ya nibizongera ukundi.
Il faut se souvenir. Oui, se souvenir.
Ni ngombwa kwibuka, nibyo. kwibuka kugira ngo tuvugurure indahiro iyo ntibizongera ukundi ntibizongera ukundi ni indahiro y'ubudahemuka ku ndangagaciro zo mu rwego rwo hejuru z'imikoranire zo kumvana gushyigikirana zikomeza isano ya kimuntu ihuza abagabo abagore n'abana b'iki gihugu
uyu mutegetsi kandi yavuze ko nta wahirahira ngo yihunze uruhare rwe rushingiye ku kuba ntacyo yakoze mu kubuza ko genocide iba
person
nta numwe ntawe habe yewe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika wabasha kwigira umwere ku kuba ntacyo yakoze kuri genocide yari irimo itegurwa nitugira ubutwari bwo kubyemera ariko cyane cyane kubyirengera si ikiguzi gihenze kubayikorewe n'ababakomokaho
Bwana Fakima Hamakandi yavuze ko umuryango w'umwe bwa Afrika wamagana wivuye inyuma ingengabitekerezo y'ivangura iganisha ku cyaha cya genocide aho ivi kagera akavuga ko ari nayo mpamvu ubwe yafashe icyemezo cyo kugena umunya Senegal Adama Dieng nk'intumwa idasanzwe ishinzwe ibikorwa by'uwo muryango byo kurwanya genocide mu bandi bategetsi batangaje ko bifatanyije n'u Rwanda mu kwibuka ku nshuro ya 30 genocide yakorewe abatutsi nubwo batabonetse i Kigali harimo president Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mu itangazo yasohoye Perezida Biden yagize ati
Uyu munsi mu gihe u Rwanda rutangira ibihe ingaruka mwaka byo kwibuka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yifatanije n'abanyarwanda mu kababaro kabo duhaye icyubahiro abishwe bya kinyamaswa ndetse n'abarukutse bahagaze gitwari bakongera kwiyubaka Turashimira kandi abanyarwanda bose batanze umusanzu mu muhate w'ubwiyunge n'amahoro baharanira gufasha igihugu cyabo gukira ibikomere no kubaka umusingi w'ubumwe n'amahoro.
Naho Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron mu butumwa bwa video bwo kwifatanya n'abanyarwanda mu kwibuka ku nshuro ya 30 yongeye gusaba imbabazi ku w'u Faransa n'umuryango mpuzamahanga baratereranye abicwaga muri genocide. Umukuru w'u Faransa yagize ati
Twese twatereranye ibihumbi amagana by'inzira karengane zari muri uko kuzimu. Ahahisi hagomba kuvugwa kandi hagomba gukomeza gusesengurwa n'abanyamateka bacu mu buryo buboneye.
Icyakora umukuru w'u Faransa yongeye guhakana ibirego by'uko u Faransa bwa bwarabaye ikitso cy'intagondwa z'abahutu zakoze genocide.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mu Burundi ishyaka Sahwanya Frodebu rirasabira Sprian Ntaryamira wigeze kuyobora icyo gihugu icyubahiro cyo kwitwa intwari y'amahoro n'umutekano mu muryango we barasaba leta gukurikirana abagize uruhare mu guhanura indege yararimo n'uwahoze ayobora u Rwanda Juvenal Habyarimana kuri uwa gatandatu u Burundi bwibutse imyaka 30 ishize President Ntaryamira apfuye inkuru y'Ijwi rya Amerika dusomerwa n'umunyamakuru Thierry Ndayishimiye uri i Kigali
Aho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe barahejeje gushira ko ishugwe ashinguwe wahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira hamwe nabo bari kumwe ku nshuro ya 30 barunamiye Cyprien Ntaryamira yahitanywe n'isanganya ry'indege i Kigali hafi y'ikibuga cy'indege c'i Kanombe avuye mu gihugu cya Tanzania na mugenzi we Juvenal Habyarimana yararongoye u Rwanda mu nkuka ya misaha yatanguye ibirori byo kwibuka Cyprien Ntaryamira yitabwe n'indongozi igihugu musenyeri mukuru wa diocese ya Bujumbura akaba ari nawe arongoye inama nkuru y'abepiskopi mu Burundi Gervais Banshimi Busa yibukije abo bategetsi ku byabaye muri kahise ku Burundi byo batera kwikebuka nihame hakogwa iby'abandi bakoze byashikanye habi u Burundi
muri iki gihugu cacu aho duteye cu Burundi ababona kandi bakavuga ko agatima gukugomba kugira umugwi w'abantu wiharize ukigungana ubutege etsi ubanje gukumira abandi bose mu buryo bwose bushoboka ko ako gatima kariko karatwinjirana ababona ku rwego rw'ubutungane rutizigiwe na bose
ku nshuro ya mbere avuze ku byabaye ku munega wiwe Silvana Ntaryamira umutambukanyi w'uwahoze arongoye u Burundi Cyprien Ntaryamira yitabye ibirori ari kumwe n'umwe mu bana biwe w'umwigeme arasaba ko leta y'u Burundi ko yosaba amakungu hakaba amatohoza atawe yegamiye n'abari kubararuka ubu bakamenya ukuri
y'uko President Ntaryamira yitabye imana avuye muri mission y'igihugu yaragandaguwe turifuza rero uko abantu babimenya abatari ngaho bari bakiri bato kiriya gihe babimenya yaritanze ibintu abantu benshi nibaza ko badatahura yaragamburukiye igihugu yaritanze aratanga ubuzima bwiwe kubera igihugu ndifuza ko n'igihugu rero cubibona kikavyerekana turizera ko kizotinda kiba.
Uyu musore wo mu gisagara ca Bujumbura afise imyaka 32 avuga ko bibabaje kubona haheze igihe nk'iki atakuri kuramenyekana kandi hari inzego zari kuba zakoze akazi kazo.
Biboneka ko abategetsi bacu atangupfu bashizemo ngo baturondere ukuri ku rupfu rwa Perezida Cyprien Ntaryamira. Ico kosaba nuko ico kibazo inzego zikuzo gifata nk'ama.
Ibyo birashimangirwa na Phineas Nigaba itegera cy'umukuru w'umugambwe Frodebu umugambwe Cyprien Ntaryamira yarasanzwe akomokamwo asaba ko homenyekana ababiteguye bakanabishira mu ngiro hamwe n'icabitumye gutyo bagahanwa n'ubutungane. Asaba kandi leta y'u Burundi kumuhisi Perezida Cyprien Ntaryamira yohabwa iteka ry'incungu y'amahoro n'umutekano kandi hakarondegwa umushingwamanza w'Ububiligi Eric Dedememan yariye indishi y'akababaro k'imiryango ya buriya babo mu iryo sanganya ryahitanye Cyprien Ntaryamira.
Saba leta ko yofasha umujyango mbere nubwa nijya mijyango yose yaburiye mu ryandege kugira ngo umushingwa manzi w'umujyango yibye inshumbusho ivuye muri kompanyi y'ijyandege.
Kuri ibyo bishikirizwa n'umujyango wa Cyprien Ntaryamira ugwaruka abanyamigambwe n'abandi umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima ashikiriza ko leta y'u Burundi iri kivugana n'ibihugu biri mu mujyango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo kuri kumenyekane.
Leta y'u Burundi iriko igerageza kuganira n'ibihugu cyane cyane biciye ku burongoye uwo mujyango wa Afrika y'ubuseruko kugira ngo bashobore kuraba nimba vyukuri bishoboka ko amatohoza yigenga yoba yarigeze gutangura mugabo arazimangana ayo matohoza rero
arizeza kandi umujyango wa Cyprien Ntaryamira kwikizokogwa kizokoregwa hamwe.
Leta y'u Burundi ivyashitse bibabaje nkuko bibabaje umujyango wa Cyprien Ntaryamira kandi bibabaje n'abarundi bose akaba mbere ari ibintu twovuga tuti ntibigasubire. Ijambo ryihumure naryo nuko no munsi leta y'u Burundi ibitahu mugabo no munsi leta iratahura ko Burundi bwabuze bukaburira hamwe.
Cyprien Ntaryamira yagandaguwe haheze amezi abiri gusa atorewe kurongora u Burundi ni nyuma yigandagurwa ry'incungu ya demokrasi Perezida Melchior Ndadaye niwe yari yahurijwe ko na bose ko yocarongora u Burundi yongera yemezwa n'inama nshingamateka yose y'ico gihe. Yapfuye afise imyaka 39 yari no mu batanguje umugambwe Sawanya Frodebu yari yavukiye muri komine Mubimbi ku mutumba Gitwe wo mu ntara ya Bujumbura mu 1955.
Mu makuru ya sporo n'imikino mu Burundi abagabo batandatu n'abagore babiri basiganwa ku maguru nibo bashobora kuzahagararira icyo gihugu mu mikino Olympique izabera i Paris mu Faransa kuva mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Désiré Hatungimana.
Ku kibuga cya Olympe Africa mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura kuno w'Imana harabera ihiganwa ry'igihugu cyose mu kwinonora imitsi kuva ku metero 100 gushika ku metero 10,000. Iryo higanwa ry'u Burundi bwose rya mbere mu mwaka ni ryo gufasha abanonotsi basanzwe baba mu Burundi kuraba ubuhinga bwabo bugeze nk'uko byashikijwe na Dieudonné Kwizera arongoye ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi.
Ivyo rero tubikora kugira ngo duhe amahigwe abanonotsi benshi kuza ngaha muri iri higanwa. Haje abigeme 117 hamwe n'abasore 147. Hanyuma imyanya uko nabibonye nakavura mwabonye ukare kaguye
kubijanye n'abanonotsi bazoserekira Burundi muri Jeux Olympiques ziminije mu kwezi kwinduka i Paris mu gihugu cy'u Faransa. Kwizera ntiyashimiye kugira vyinshi bivuga ko arerekana ariko iyo bitera bija
nanga kuvuga inyana itaravuka havuka ishuri ari naco gituma nagombye kurindira gushika periode nkuko no bivuga ya qualification izoherana n'ukwezi kwa gatandatu turindire kugira ngo dutange liste y'abazoduserukira muri Jeux Olympiques z'i Paris tutihenze na gatoya. Mugabo ndafise icyizero yuko tuzushobora guserukirwa n'abafasoni barenga canke bashika babiri abahungu nabo nyine bashobora kurenga canke bagashika batandatu urumva nivyo tubona turiko turaba abaduserukira mahanga ingene bari ko barigenza
Kuva Burundi butanguye kwitabira amahiganwa ya Jeux Olympiques mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu bumaze gutwara imidari ibiri umudari w'inzahabu watwawe na Venuste Niyongabo ya Atlanta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatandatu ku metero ibihumbi bitanu na Francine Niyonsaba yatwaye umudari w'ifeza i Rio mu gihugu cya Brezil mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku metero amajana umunani mu mupira w'amaguru naho mu gihe imigwi iserukira igihugu mu nkino za Afrika hari amabwirizwa y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF yategereza gukurikiza kugira ikine ayo mahiganwa n'imigwi isanzwe ikinira iwabo yashyikiriwe Muyenga Alexandre arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB amenyesha ko kiretse kuba imigwi itegerezwa kuba ifise aho ikorera abakozi bamaho igaha n'abakinnyi amasezerano yanditse hari n'ibindi bigiye gusabwa utabifise CAF nizomwemerera gukina amahiganwa yo mu gihugu
ubu gishasha tiyongeye ko nuko ari imigwi yose izozira bikora kugira ikine ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi nokuvuga rero CAF nizotanga ubwo burenganzira bivanye n'ibisabwa n'amategeko umugwi wose uzoba washikirije aho no vuga nk'akarorero nk'umugwi wo mu cicaro ca mbere utegerezwa kuba ufise ekipe ntoyi y'abana ugacugira n'iyindi yabigeme ako nakarorero kamwe muri vyinshi bisabwa
warongoye FFB asaba barongoye imigwi kwitegura hakiri kare kuko utazoronka ugo ruhusha rwa CAF ntazitabira ihiganwa ry'u Burundi rizotangura mu kwezi k'umunani Desire Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Shuti muduteza amatwi aha niho ibiganiro byacu birangiriye mbashimire mwebwe mwese mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashinzwe abanyagihugu impunzi n'abimukira Julieta Valls Noise aherutse kugendera ibihugu bya Ethiopia na Chad irabonanye n'abategetsi bakomeye ba leta y'ivyo bihugu n'abayoboye amashirahamwe ajejwe gutabara impunzi ari mu ntumbero yo kuganira ku bibazo bihanze abanyagihugu n'abimukira mu karere ko muri Afrika yo hagati niyo mu buseruko mu biganiro yagiranye n'umushikiranganje wa mbere wa Chad Succes Mastra Icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika yaravuze ku miliyoni irenga 47 y'amadolari agenewe gufasha abanyagihugu muri Sudani no mu bihugu bibanyi yavuze ko imfashanyo yose Amerika yahaye abanyagihugu bo muri Sudani n'ibihugu bihana imbibe irenga imiliyoni 968 y'amadolari mu mwaka urangiye uyu mutegetsi yaseguye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri imbere y'ibindi bihugu byahaye imfashanyo yihutirwa igihugu cya Sudani yongeye avuga ko Amerika iri kikorana n'ibindi bihugu byo mu makungu kugira ububabare bw'impunzi zirenga umuliyoni zategerejwe guhunga ingo zabo kubera uruhagarara n'umwicanyi bugabanuke mu gihe abandi babandanya gushika uko umunsi utashe nk'uko avuga ko yavyiboneye mu rugendo yagize muri Sudani ibihugu bya Ethiopia na Chad biriko bigira uruhara rukomeye mu kwishura kubiriko biba muri Sudani no mu twigoro two gutabara abanyagihugu Julieta Valls Noise yatangaje ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu Ethiopia yakiye impunzi ibihumbi mirongo itanu zivuye muri Sudani yavuze ko mu gihe umutekano muke urangwa mu karere ko mu ihembe rya Afrika bikenewe cyane ko Ethiopia ibandanya gufasha abanyagihugu bavuye mu byabo Leta ya Ethiopia yarakoranye n'amashirahamwe ajejwe gutabara mu ntumbero yo gushiraho ibibanza bishasha bijejwe kwakira impunzi no guha imfashanyo zikenewe impunzi shasha ibihumbi n'ibihumbi Icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe abanyagihugu impunzi n'abimukira Julieta Valls Noise yarashimye cyane ukwitanga kw'abanyagihugu bo muri Chad hamwe na Leta y'icyo gihugu mu kwama bakiye impunzi yavuze ko mu bihe bya vuba Chad yakiye impunzi zirenga igice cy'umuliyoni n'abarenga ibihumbi ijana basubiye muri icyo gihugu mu kiringo kiri munsi y'umwaka intumwa ya Amerika yavuze ko Amerika ibandanya kugarukira abantu batagira ikibafasha muri Chad cyane cyane impunzi n'abarondera ubuhungiro barenga umuliyoni n'ibihumbi ijana yavuze ko imigambi ishigikiwe na Amerika izokingira impunzi ikaziha uburaro amazi ibikoresho by'isuku amashuri n'ibindi abazakiye n'abandi basinzikajwe n'uruhagarara n'ubwicanyi birangwa muri Sudani Julieta Valls Noise yatangaje ko gukingira abanyagihugu inzara n'ibindi biza bishobora kwaduka muri Sudani mu kiringo kirekire kiri imbere bizosaba ko impande zompi zitana mu mitwe muri icyo gihugu zihagarika ingwano zikareka imfashanyo zigashikira abanyagihugu atantambamye. Amerika izobandanya gukorana na leta ya Ethiopia na Chad, amakungu n'abandi bakorera muri ibyo bihugu kugira batabara abantu imiliyoni n'imiliyoni basinzikajwe n'intambara muri Sudani bakeneye imfashanyo mu buryo bwihutigwa.
Ubu noneho tubagezeho ijambo ry'ibanze rigaragaza imigabo n'imigambi bya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe.